Akanachi State abu Okamuta Soludo ekwuputego n'okode nkutoke mkpa na ngalaba dechiche okwuputere nke a n'oge ọ na-ebinye aka n'akwụkwọ mkpakọrịta nya na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikesa ọkụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị bụ EEDC ka Valentine Mbadowa kọtọpụrụ gị akụkọ a.
Nkwekọrịta ahụ bụ ịhụ na ọkụ latrik na-adị otu o kwesịrị iweta mmepe na inyere ọha mmadụ aka. N'okwu ya n'ọgbakọ ahụ, Govano Soludo kwuru ebumnobi ya gbasara nkwekọrịta ahụ ma kwukwaa mkpa ọkụ latrik dị n'ihe gbasara mmepe steeti a n'akụkụ niile. Govano Soludo kwuru na ọ bụrụ na etinye ego n'ihe gbasara ọkụ latrik na ọ ga-enye aka mee ka Anambra steeti bụrụ ọpụrụiche dịkwa. O kwukwara na a ga-eguzo kọmitii ga-ahụ maka itinye nkwekọrịta ahụ n'ọrụ ozugbo. Onye isi oche Anambra State Power Committee, Engineer Chike Okonkwo na Managing Director, Engineer Raven Korogade. N'okwu ha kwuru na ibinye aka n'akwụkwọ maka ọkụ latrik ga-eweta mgbanwe na ngalaba na-ahụ maka ọkụ. Ha kpọkwara ndị mmadụ ka ha nye ha nkwado ha wee hụ na ọrụ ahụ gara nke ọma. Sa Emekofo, onye isi oche EEDC, n'okwu ya gosipụtara obi ụtọ ya ma kelekwa Govano Soludo n'ọrụ ya ịgbanwe Anambra State. Lady Ada Chukwudozie bụ onye isi oche Manufacturer Association of Nigeria MAN nke ngalaba South East na-ahụ maka Anambra, Enugu na Ebonyi. N'okwu ekele ya kwuru na idenye akwụkwọ maka nkwekọrịta ahụ bụ ihe ga-eme ka ị na-azụ ahịa na Anambra bụrụ ọpụrụiche. Ọgbakọ ahụ dọtakwara ndị eji okwu ha agba izu dịka Sinetọ Ken Nnamani, Dọkịta ABC Ojiakọ, Chief Ebuka Ọnụnkwọ, onye isi ọrụ nke gọọmenti Anambra steeti bụ Maazị NS Ezeajị, Kọmishọna na-ahụ maka ihe gbasara ọkụ na mmiri bụ Injinia Julius Chukwuemeka, MD Water Resources nke Anambra steeti Chief Ikeobi Ejiofor na ndị ọzọ gasị. Ibinye aka n'akwụkwọ ahụ bụ ihe emegasịrị n'ọgbakọ ahụ.